Oh yeah. Anyway, Leletsa Flash o more o ra tsoga from Winelo ko gantsi o more o re ke a morata marato. Thank you very much. Winelo and Flash wa ratiwa. Hi, good morning Flash away. Good morning, Ruang. Ah, Flash, we tla ganna o se ka nketela pele utlwa. Flash. O se ka nketela pele. O eme hela o nkemele. Ke bidiwa botho wa utlwa. Go RB2 your station of choice. Good morning, Flash. Hey, o na le motho.
Ba?
O na le motho o go tlhakanya ntlhogo mo tlhogong. Ke ene man, Flash.
Ke
ene man?
Abet Masole.
Mang?
Masole.
O bidiwa Masole?
Ke babetswe.
Ke babetswe Masole? Motho wa gago? Ja, o tlhakatlhakantse. Boinelo ke ene a reng ke wa gago rra. Rra? O dumile motshelo mo weleseng ya setšhaba. Boinelo o reeditse kana. Hey banna. Hey. Ra o tla go ile. O itse re motho a di lo Flash. Flash we. Tlhola o ntse le letsatsi le monate a utlwa. Thank you.
Yeah, no. 2021 we have found chairman of the men's conference.